Rasulullah siku moja amemshika Al-Hasan, anamrusha, anambusu, anamkiss. Mzee mmoja akamwambia Rasulullah, unashangaza, mimi na watoto 10 sijawahi kuwakiss. Wewe una kiss mjukuu? Akamwambia man la yarham la yurham. Asiyekuwa na huruma Allah hawezi kumfanyia huruma.